Ubworozi burafasha cyane mu buzima bw'abarimyi bato bato no ku butunzi bw'igihugu. Ariko muri rusangi, ubworozi buracatanga umwimbu utabereye biturutse ku matongo mato mato y'aborozi, ubwoko bw'ibitungwa bidatanga umwimbu ushemeye hamwe n'ubukene bw'ubwatsi buhagije.
Imbere y'uko ndonka inka narashobora kurangura asanga nungutse udufaranga dukeya twintica ntikize ngaca sanga ntidukwiye kwa bimwe nari nkeneye n'abana banje.
Umugambi mpuzakarere wo guteza imbere uburimyi n'ubworozi mu biyaga binini Père d'Aiger warafashije mu kongereza umwimbu w'amata mu Burundi, mu kongereza ubuhinga mu bijanye no korora kijambere, guhangana n'ibiza by'indwara bitera ibitungwa, kuduza amaraso y'ibitungwa biciye mu kwimisha ku rushinge, kugaburira ibitungwa neza n'ubwatsi burobanuye gutanga umwimbu, hamwe no gukaburira ubumenyi abakorera muri ico gisata.
Kongereza umwimbu icya mbere badushinze nuko dushikiriza aborozi inka za kijambere, kandi izo nka no kurondoka zararondotse.
Ikigo mpuzamakungu gikora ubushakashatsi iriri carashoboye kugwiza ibitungwa birobanuye kibicishije mu nyigisho zo gukahiriza ubwenge bajejwe ubworozi n'aborozi. Haratunganijwe kandi inyigisho zukahiriza ubwenge abahinga bo mu kigo kijejwe gupima indwara mu gihugu.
Père d'Aiger wararonkeje inka z'ubwoko bwa frizone 3,000 ku miryango y'abarimyi bo mu kiyaya ca Rusizi no mu micungararo y'ikiyaga Tanganyika hagati y'umwaka w'2020 n'umwaka w'2022.
Rero ayo mata nshya ndayatwara ngaho muri kafetariya y'ishyirahamwe mu mahera nkuye mu mata yaramfashije kushobora kurera abana, kubafungurira, kubigisha, kubambika. Mbere n'umwimbo w'amata waravuyemo akarusho kanini, aho nashoboye kuguramo n'akantu k'agatongo ko kurima.
Maze gushora amafaranga yava mu ayo mata yafasha mu muryango. Ndafise umwana ndi 67, harimo undi ndigisha ngaho ndamurira 37.
Imbere yo gutanga izo nka, umugambi wabanje gutanga inyigisho ku borozi zijanye n'amagara y'ibitungwa, ukubigaburira neza hamwe n'irondoka ryabyo.
Iyi nka kwe batwigishije nke twozorora kugira neza uruhongore.
Narashoboye kumenya ukuntu ushobora kugaburira inka kugira ngo iduze umwimbu w'amata ndetse igire n'ubuzima bwiza. Mu gatondo burya inka turayipima, ukaraba ibipimo ifise no ku mugoroba tukayipima.
Mu ntumbero yo kwengereza ubushobozi bwo guhangana n'ibiza by'indwara bitera ibitungwa, umugambi Père d'Aiger waratanze igikoresho real-time PCR gipima ku rwego rwo hejuru imigera y'indwara ku kigo cy'igihugu kijejwe gupima indwara z'ibitungwa. Urongera kandi uratanga n'inyigisho zo gukoresha icyo gikoresho.
Kera twaradukoresha ubuhinga bitwa PCR conventionnel. Ubwo buhinga bwadutwara umwanya muremure nk'amasaha 8, 7, umva n'umunsi wose. Ariko ubu inyuma y'iminota 30, 45 tuba turose inyishu. Hariho indwara yateye yitwa fièvre de la varie de lift. Twasha twikora kwa zino mashini mu kugira ngo tumenye hirya no hino yuko habaye ikibazo.
Umugambi Père d'Aiger waratanze kandi inyigisho zijanye no gukurikirana, gupima ufatiye ku bimenyetso, hamwe no guhanahana amakuru ku ndwara z'ibitungwa hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi ku bavuzi b'ibitungwa 30 n'abajejwe amagara y'ibitungwa ku mitumba 66.
Père d'Aiger yarwigishije indwara zikunda gufata ibitungwa n'ibimenyetso byazo n'ukuntu bazivura n'ukuntu zikingwa. Batwigisha ibijyanye n'irondoka n'ukuntu bitungwa bigaburirwa.
Ibisata by'uburimyi n'ubworozi biri mu byashyizwe imbere mu mugambi wo guteza imbere igihugu mu guhimiriza uburimyi bwa kijambere bugwiza imfungurwa bukanagwanya ubukene.
Ni ukuvuga yuko umugambi wa Père d'Aiger uri mu nzira neza y'intumbero y'igihugu.